ndabaramukije mbuge mwese mwahisemo televiziyo isanganiro ndabahana ikaze murano makuru twabateguriye aya nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umushikiranganji ajejwe amazi meza ubutare n'agataka burabeshuza amakuru amazi iminsi aca ku mbuga ngurukana bumenyi ajanye n'uko ibiciro by'igitoro n'umuyagankuba bigiye kuduzwa umushikiranganji Ibrahim Uwizeye akagabisha amastasiyo atari karatanga igitoro ku bazohanwa mu gisata c'amagara y'abantu abantu bandura umugera wa sida barongerekanye kuva mu mwaka wa 2022 mu nama nkuru ijejwe kugwanya umugera wa sida umunyamabanga nshingwabikorwa nayigayizwa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ashikiriza ko kimwe mu mvu ari ugwaruka rutigenza neza mu kanya nido nido ndasubiye kubaramutsa ubushikiranganji bujejwe amazi meza ubutare n'agataka bumenyesha ko amakuru amazi iminsi aca ku mbuga ngurukana bumenyi avuga yuko ibiciro by'umuyagankuba n'ibitoro bigiye kuduzwa atariyo umushikiranganji Ibrahim Uwizeye akagabisha amastasiyo atariko aratanga igitoro akakinyegeza ko bazoyakwa ko bazokwaka bazokwakwa ico gitoro gihabwe abariko barakora neza bivuze kuri wa gatanu mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru
kubijanye n'igitoro nkuko byashikirijwe igihe haheruka iduzwa ibiciro bihinduka bivanye n'ingene ku isoko mpuzamakungu byifashe kuva rero aho igiciro gisubiriwemo akagunguruka kugwa amadorari 93 uno munsi ni nkayo nyene bivuga ko atagituma na kimwe cotuma igiciro kiduzwa abantu bafite amastasiyo bumvise ico kintu cyati kumburiyo nkuru niyo agasha yugara kugira ntahereza bene igihugu igitoro hanyuma yibaza ko hari duzwa riza kuba ry'igitoro ndohumuriza abarundi ko ataduza igitoro twakoze hama nongera ngabisha abafisi amastasiyo ndabagabisha yuko iduzwa ry'igitoro ntibavyumva mu mbonesha kuko turandika tugacisha urwandiko ruri sinye bakarubona ico gihe bageza bakaduza canke hageze ko bazomanura nako bizogenda uko saboza bumva ibyuko biravugwa ku maradiyo ngo baheze bugari niyo mpamvu uwo tuzosangana igitoro kibitse kuri iyo mvu tuzogisezisa niko bimeze tugitangira ubuntu bitabaye ivyo navyo tugisezise tukidandaze amahera mu kigira cha leta kazuba kamunanika nta gitoro tuzosubira kumuha ngo adandaze kubijanye n'umuyagankuba nta giciro cy'umuyagankuba cadugijwe kuko mu kukiduza bidafise inzira bicamo konewo akaryo ko gutera kamo inzego zose kugira zihashe abo bose barondera guhungabanya ubutunzi bw'igihugu
mu gisata c'amagara y'abantu gitigiri c'abantu bandura umugira wa sida ngo carongerekanye kuva mu mwaka wa 2022 bishikirizwa n'umunyamabanga ntayigayizwa mu nama nkuru y'igihugu ijejwe kugwanya sida hari mu nama yo gutunganya hari mu ruganda wo gutunganya ibikorwa byo kugwanya umugira wa sida muganga Jean Baptiste Nzoriro Nkankuze avuga ko ibyo bitigiri biduzwa nuko hari abakenyezi batipimisha imbanyikare ikindi ngo nuko hari ugwaruka rutabyifatamwe neza n'inkuru ya Oda Ndayishimiye
ibiharuro vy'abana bavukana umugera wa sida hamwe n'abanduru uwo mugera byari vyaragabanutse kuva mu mwaka wa 2010 gushika mu mwaka wa 2022 mu ruganda rwo gutunganya ibikorwa byo kugwanya umugera wa sida vy'amashirahamwe yigenga n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kuri uyu wa gatanu hashikirijwe ko abantu banduye umugera wa sida mu mwaka wa 2010 bagera ku 3,299 ivyo biharuro vyaragabanutse mu mwaka wa bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe gushika ku bihumbi bibiri na mirongo ine na batatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ivyo bitigiri vyaraduze gushika ku bantu ibihumbi bibiri n'amajana atatu na mirongo ine na bane ibitigiri vy'abana bandura umugera wa sida bariko baravuka navyo nyene vyaraduze nk'uko bivugwa na Dr Jean-Baptiste Nzoriironka nkuze umunyamabanga nshingwabikorwa ntayegayezwa mu nama nkuru y'igihugu ijejo kugwanya sida
twabonye ko kuva mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi gushika mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ibiharuro vya abana bavukana umugera wa sida vyagiye biragabanuka kuko vyavuye kuri bice mirongo ibiri na bitandatu n'uduce dutandatu kw'ijana gushika ku bice indwi n'uduce icenda kw'ijana ariko turavye kuva mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na rimwe gushika mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na kabiri ibiharuro vyaciye vyatanguye kwongerekana kuko nk'uko umugambi w'igihugu wabitweretse vyavuye kuri vya bice indwi n'uduce icenda kw'ijana bija ku bice cumi na bibiri n'uduce dutatu kw'ijana murumva ko kuva mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na rimwe ibiharuro vyatanguye kuduga.
Amza Venant burikukiye arongoye urunani rw'amashirahamwe y'abagendana umugera wa sida ashikiriza ko mu bituma umurindi w'abandura wiyongera harimwe yuko amahimiriza yagabanutse agasaba ko amashirahamwe yoronswa uburyo bwo kurangura ivyo bikorwa
bashara cyane nguvu mu byo kutanga imiti kuvura n'izindi ngwara mugabibagira yuko ihimiriza ariyo bya mbere byoje imbere bango bantu bandura tuvuga tuti rero ubu kuko bayivuze n'abajya mu manama haya keneko ikibuga cy'exception rezikijejwe kukurikirana abeko bakora ku rubuga bwose bamenye bati uyu afese uburyo yahawe na nakabungana uku bukoreshwe iki gikenewe aho dusanga rero by'ukuri ndusanga abantu bamwe bahuriye hamwe bakoreye kugwa kimwe kandi hari ahandi hantu agikeneye ko bakoregwa abuze wakorera kandi buryo mu gihugu bukora busa n'uburundanye hamwe kandi jya no hino usanga by'ukuri ari ibikorwa bigikenewe kugira ngo bikorwe ku kandi
mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bahimiriza abavyeyi bibungenze ko bokwipimisha mu mezi atatu ya mbere kugira ngo bakingire abana bari mu mbanyi abakiri bato nabo bahamagarirwa kugendera imico y'ikirundi mu kwihangana kugira ngo umugera wa sida utuzwe mu Burundi.
Tugume mu gisata c'amagara y'abantu haramaze gushigwaho ibigo byo kugorora abafite indwara zitandukanye mu Burundi bishika kuri mirongo itatu yamara ngo harabari abatabyitura kukubura uburyo canke kutagira ubumenyi muganga bivugwa na muganga Idefonse Nduwimana arongoye ishirahamwe ry'abagorora mu Burundi kuri wa gatanu bakaba bariko barahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ukugorora w'umuhinga asaba ko ivyo bigo vyogwizwa bikegerezwa n'abanyagihugu.
Hariho abantu benshi batitura ibigo vyo kugorora kubera batazi kugorora icyo ari cyo canke batazi ko ingwara bafise kugorora bishobora kubafasha. Hariho n'abandi batitura ibigo vyo kugorora kubera baronse amakuru atariyo akarero bazi yuko kugorora ari by'abantu bamugaye canke kugorora ari by'umuntu yifise afise uburyo bwo kubiriha bisigura ko umunashaka kubireka amagari bakagenda neza. Hariho nabandi bazi yuko kugorora ari ubuvuzi umuntu ashaka kwitura mu gihe ibindi byose byanse ariko si byo na gatoya kugorora no buvuzi ufashanya n'ubundi buvuzi bwose tumenyereye haba nko gufata imiti cyangwa ibyo bita gukogwa operation chirurgical maze bigatangura kuva indwara icibonekeza kugira ngo amagara y'umuntu agende neza kugorora nazo nyine bitangura kuva indwara icibonekeza. Hariho n'ingorane yuko abagwayi batari bake batararonka amahigwe yo kuja bashira hamwe yo kuvuzanya kwerera baca birihira kwa muganga byo bakorewe byose benshi barahagarika kwivuza barahagarika kugororwa atari uko bakize ariko ari kubera bataronse uburyo bukwiye. Hariho kandi n'ababazi kugorora ko bishobora kubafasha ariko kubera babakure y'ibigo bigorora ntibashobore gushikayo. Ibikwiye gukorwa ni byinshi ariko na cyane cyane ko hogwizwa ibigo bigorora mu gihugu cyose abenegihugu bose bagashobora kuronka hafi yaho baba ibigo bigorora harakwiye kandi no kugwizwa abanonosoye ibyo kugorora kuko ntiba naho ariho ishuri igica kugorora ntibarakwira abakenewe bashaka kugorora mu gihugu cyose harakenewe kandi nuko abene gihugu bosha kugira amahigwe kuronka kuja amashira hamwe yo kuvuzanya kugira ngo bashobe kwivuza bitabavunye mu cereke y'uburyo harakwiye gutangwa inyigisho na cane cane zivuga kugorora icarico zikavuga n'ingwara zakigwa mu magororero izarizo zikavuga n'ico mu magororero bafasha
nimwe mu makomini 9 gize ntara ya Kayanza Gatara
turangirize mvugwa mu gisata cubu cubidukikije ukwaga kw'amatongo gutuma haba indiane mu banyagihugu bo ku mutumba Nyarurambi kumine Gatara intara ya Kayanza Vianne Ndikumana umuhanuzi mwishikira mu biro vya buramatari wa Kayanza yemeza ko bishika abana bagakubita abavyeyi babo canke bakabica kwera bafise ubwoba bwa kazoza Aloys Ndayisenga umwigisha wa kaminuza akora ubushakashatsi mujanye n'igwirirana ry'abantu ahamagarira abantu kutibohera ku matongo ya basekuru kwera ari yatuma abantu bajyana Radio Television Isanganiro ifatikanije n'ishirahamwe Rainforest Journalism Fund hamwe n'ikigo Police Center yarungitseyo Omer Nduwayo
Nimwe mu makomini 9 gize intara ya Kayanza Gatara iri ku buringanire bwa kilometero kwadarato za baba 104 n'abanyagihugu baba 288 no kuvuga 845 ku kilometero kwadarato kimwe ubwinshi bwabo butuma amatongo yaga hakaduka indyane mu migango
dufise gatonyi mutuzi nka dutatu tukabatwa apfutse turi nk'abantu nka 10 neumva tari gato cyane None tukagabuye umva hari umuntu atwara nk'ahantu yote hadufate nk'ibiro bitatu by'ibiharage oya
isi ntiyaguka kandi natwe tuvyara ku bwinshi uharuye nk'umu kwezi nk'ubukwe buba nimba nko mu zone hagiye abakobwa 60 urumva muri uwo mwaka kwazovuka abana 60 none tuzobavyara tubashira he
ingaruka zituruka kuri izo ndyane ngo ni nyinshi harimo no kwicana
abana iyo badacishije mu buhinga buboneka bacisha mu butaboneka nko mwisi wacu hari ibintu bavuga vy'amangetenyete ngo namarotsi
mu ngorane zikunda gutugwa bahuza kuri uwo mutumba iz'amatongo ziza imbere Nyabenda Gordien yatorewe ico gikogwa ati mu mwaka tumaze dukora tumaze kwakira imanza zirenga 30 zijanye n'ivy'amatongo
tumaze kwakira imanza 47 ariko z'amatongo ngirandije ko ntaravyo mu gitabo zirashika 30
Vianne Ndikumana umuhanuzi mwishikira mu biro kwa buramatari yemeza ko uko kwaga kw'amatongo gushobora gutuma indera itituka abana bagasindira abavyeyi
uturamaze no kubibona hari abavuga ati mbega papa we wamvyariye iki yumvira rero umuvyeyi umwana ari karakubwira ngo wamvyariye iki kandi nawe umenga wari wakurikije ibanga ry'abavyeyi urumva rero ko bica bitera ikibazo haragera n'igihe abana bakubita base babo tureke kuvuga kubica ko bishobora no gushika bakabica urumva rero ko aho kuko araraba ati none jewe uyu muntu yanshize ku musozi yanshize kugahinga nta ntiyanteguriye aho nshikira none jeho nzobaho gute wewe yarashoboye kubaho mugabo jewe sinshobora kubaho
si byiza ko abarundi bama bafata itongo nkitunga ryonyene rituma babaho umwihwezo wa Aloys Ndayisenga umwigisha wa kaminuza umushakashatsi mu bijanye n'igwirirana ry'abantu abona ko abarundi bo kwitaho ibindi bikorwa bituma biteza imbere
abarundi n'abantu bakunda amatongo cyane umuntu itongo yavukiye ko atifuza kubona ko ari kuryo twaba n'undi muntu umva ico kintu rero kiri mu mico yabo yuko itongo nyiwe yavukiye ko kwase na sekuruza ntarotabona yuko ari undi muntu yoza ngo arimutware ico gituma mbona no hari ibintu by'amatati byinshi bijanye n'amatongo ngaha mu Burundi ahasentare mu masentare baravuga yuko imanza ziri mu masentare nyinshi cyane zingira zirenga 80% zoba ziraba ibintu by'amatongo
Icegeranyo casohowe n'ikigo kijejwe kwegeranya ibiharuro mfatigwako INSB muri ntwara no mwaka cerekana ko mu manza za babi 2019 zakiriwe mu masentare mu mwaka w'2017 izirenga gato 2015 zari zijanye n'amatongo no kuvuga urugero rurenga gato ku 80%. Ku bw'ico kigo imanza z'amatongo zigwije incuro zitatu mu myaka 4 ziva ku 5000 muri 2013 zija kuri 15 birenga gato muri 2017.
Urakoze umwanduwayo akabari hano duciye turangiriza ano makuru twari twabateguriye ndabashimire mbege mwese mwariko mure yakurikirana mubandanye mukurikirana television isanganiro ibiganiro birabandanya.